to my father's house. My father, uNkulunkulu, uNkulunkulu uJehova, uNkulunkulu uThixo, uNkulunkulu uSomandla, ulamandla, wasipha amandla, uNkulunkulu uMdali, wadala izizwe zonke zomhlaba, uNkulunkulu wasidala, uNkulunkulu wadala izulu.